viti. Sasa kwa ile hali ya kuliparoni. Ah, kwa sana. Kwa nje mnanisikia huko? Huko nje mnanisikia? Hebu nisikie
So how are you doing, guys? How are you doing, guys?